Hallelujah. Onyankopɔn hyɛ no nyɛ ɔkɛseɛ. Ɛnɛ nso nyame adom ɔdede akyɛ yɛn. Wanhwɛ yɛn mfom so ho ntwa yɛn ntwene. Na mmom wahwɛ adehyɛ mogya no a Yesu Kristo hwee ko Calvary no ho. Ɛna wabu yɛn bim. Wama ne mmɔborɔ hunu no adom adɔɔso ɛde ama yɛn. Ɛnɛ yɛda foforɔ. Yɛn Nyankopɔn yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ ɛhia w'ahoɔden a yɛde bɛtu anammɔn. Ɛwɔ kyi Jesus Christ wo din mu. The bomb pass and the milk crop and ye a cry. I won't go on ye hill. Sit there do for cheer as you shouldn't see or was stressed on. Son, I will my acuma a pray as you show. Until Rady bent to me and then so. No more sums to show when you yam. We yes, Christo dimly a bomb pie. Hallelujah. But of four and then so, Yancopon shall be bray. No, on your case here, you be fair, I can't cancel. If you honey as and petins here, teach him with your sendum, could see your son in son. Remember, quah by Eddie Bat would see us here Do me dear you so. Yes, you can say, meaning quah, Paano no. O be ya or bamin channel, or command no da. Ying ne bedding who are dancing, O be our by ye soon chimbia, now whom a canoe. And it's a wah, what funny beary beara. I guess I wore a winny ninny. Now say, Obi Biro Jimmy Dino. O so come so enne no da. Now me catch you say. Well, hume. Now so winny mean ni. And no cran so. Ni pepe bray near de crystal so much to ya so. Ni pepe bray ne quite sorry dem. Now so. Won't ji crystal enni. Obi ho ko so ko sia ne nan fofo obi ho ko se o manko a ibe bi sa me be frem me bi sa sa de ntina wa ma obi wa ne pote ya ne se mi ko twere mi din e wa safo no mu obi so so ko hwa ade e obi so ko din se kro obi ya ne ne pote o de ko asor de ba yen kan hu se yinyi to anamo idi ne se se ehu ni aye so no ntie ye to anamo odofo Eba ne sana, na Yesu kache yense. Mwati midin, moko mifiye, mwenhume, nanzo so, mwenyimi eni. Zofo, okosu kase, ni ajani diyame minyina, ebeba minchen. Tine se se, nyamia mfrobia, unti mbe ninchen yon. Nyamia mfrobia, unti mima ninchen. Inti nyamine maya mwadeem, Nyamine ma ye hunu mu, nyamine ma ye ti na sama siya etumi kaya kuma. Yihye sa nyamine se, u nyamfa Yesu Kristo so urad no kraje nkwa. Ube peni chila kwen. E yin ube nyan na semo. Ube kain. Ube ti. Wamanu kwen se onon kasama asem no ye juma. E wumu. E numu ena ube hun nyam ye nyu nyam. E nene kesiye. Into Nyankopɔn na hwehwɛ akra no na ɔde ɔm ɛhyɛ Yesu ensa. Yɛbɛhwɛ ansa no gye ne suafoɔ na aka no ka kyerɛ papa no sɛ ɔka kyerɛ ne papa sɛ ɔma wode ɔm ma me nyinaa baako koraa nyera agye sɛ nnea no wasi n'adwen pi sɛ ɔno no ɔne me ɛnnante a yɛ Judas a ɔkɔyi Yesu maye. Ɔdɔfoɔ onyame wɔ nhyehyɛeɛ pa ne nnipa de ma yɛ. Ma obi abrabɔ ne suban bi mbu wabɛɛ mu. Ebi se ye yina ebe bu ye hwa konte ebe jina aduma yingwa ne ni mne bu akonte ama akuma akon. Inti niyosofo bidi ayo ni ojidi ni bidi ayo ono. Debi kache nyanko pomo mu ni nyanko pomo ma wakwa nchwe. Ne witi midu ure nyina edi ashen mu. Osi all that the Father gives me will come to me and the one who comes to me I will by no means cast out. Obi opepa ni nchen biya, yesu onye nyiyi mu, oji obi ya ra. Ono wama se obefro omua, omu diyo omu ya tine ni fo preko. Obi ya mpo ni wano yote nene. Ono na ofreye ya, usie siye ye, edimane hon. Odo fo, umu yesu sen, ufane sa oye hwain. Mane kwa nomra wabrabo mu, noni wabrabo nusu hini. Eno no na obetenka se ampa me nyi ma dwin ye na me tu anamon fofre me tenka se ampa onyankopon one me ne wo ho onyame ne ye kasa one ye kasa fa na semo one ye kasa efa enchecha odnam ne maso de mayen oma ho nkronkon no so ne ye kasa cha sami no obi nsu nyankwa gye mfiri mu obi enye ne da so nye ne da so obi onfa yesu emfa yesu yo sempe keni ye juma na onyankopon ebe sha me a me ne wo kasa yi ɛne wo a wo nso wo ne ɔfoforɔ akyɛ yi yɛnyina yɛabotire ɛbɛyɛ baako onyame yɛ ɔkɛseɛ onyame yɛ adom a na yesu a ma ɔkyena a yɛbɛsan ahyia ɔba nso a so woayɛ krado moma yɛnyɛ krado ɛmfa ma kristo nyame nhyɛ wo baabaa.